Uwiteka n'umunezero nangire byo gusubira kugwa yambu we mu mwanya wa Hose ni yuze aho uherereye hose mu cungara cy'igihugu cyacu Burundi kiza cyane mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi ka 18 ndagukenguruke cyane wumve ko uhawe ikadze na yambu muri aya makuru agezwe ko akomeje kuvugwa hirya nino mu gihugu cyacu Burundi cyane cyane tubibandaraho cyane cyane kuri imbonesha kure yacu kubageza amakuru abari maravugwa cyane cyane mu gisata cya politike gisata cy'umutekano gisata cyagateka kazina muntu ndetse nibindi tukibanda hano iwacu mu gihugu kiza cyane cy'u Burundi ndetse no mu karere muri rusange no ku isi wose inkuru ziba ziri ko ziravugwa zigezweho cyane zatugira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi tukama dufite amakuru agezweho kandi atoje ikazi rero namwe banywanyi bacu bari hakurya mu bihugu by'ibibanyi abari mu Rwanda mu narose zigize igihugu cy'u Rwanda mwese mwese ndabakengurukiye cyane ukari enye abari mu majyaruguru abari mu majepfo abari mu burasirazuba abari mu burengero bwaryo abari mu mugwa mukuru w'icyo gihugu nyine cy'u Rwanda wa Kigali mwese mwese ndabakengurukiye cyane ndetse n'abari Igoma muri Repubulika ya Ntwaro Sange ya Kongo na mwese ndabakengurukiye cyane abari Cisasa mu ntara zose zigize icyo gihugu cya Repubulika ya Ntwaro Sange ya Kongo namwe turabizi ko mudukurikiranye iminsi yose kandi dushima inaya yanyu dore ko ndema kutwereka ko amakuru tubageza ko akomeza kubaryohera no kubatera kanovira natwe n'ukuri biraturyohera cyane bikatwongera akagufu gukora amakuru agezweho kandi atohoje reka rero mpe nikaze abandi banywanyi bacu bari hakurya y'amazi magari abari mu Buraya abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose abari muri Aziya muri Canada mwese mwese ndabakengurukiye cyane mba ikaze muri aya makuru mwero tugiye kubana niba mutarakora subscribe cyangwa subscribe navuga ko uri gucika ngo dureka abarenga 111 n'amajanabiri bamaze kuyikora tukatubana imisi yose buri ko turungitse inkuru rero kuri imbonesha kure yace nayo yanyu hose ni yuze bona notification babwira ko ari mushashitse kumaze no bakamafite amakuru agezweho kana toje cyane cyane muri bya bisata dukunda kwibandaho nawe rero icyo utegerezwa biroshe cyane no gutunda kuri aho kazogera maze nawe ukabugira umubare wabo butubana imisi yose buri ko turungitse inkuru kuri imbonesha kure yace nayo yanyu ukazajya utubana notification kubwira ko ari inkuru shasha ishitse ko maze nawe ukamuyumva ukamufite amakuru agezweho kandi atohoje inkuru yo tugiye kubagezaho akakanya mwe tugiye kubana tugiye kubagezaho inkuru ibabaje cyane aho tugiye kubabwira ubuzima abasirikare banse kujya gufasha Kongo babayeho bubi cyane butoroshye habe na mbadure ko harimo nabatangiye gupfa abasirikare rero b'intwaza ngabo z'abarundi bari mu buzima butoroshye cyane dore ko bafunzwe nabi cyane tugiye kubabwira mu buryo bw'idonido uburyo bafunzwe nabi cyane dore ko harimo nabatangiye gupfa harimo nabata ngiye kujya mu kuburanishwa impamvu batakigiyemo dore ko bakatiwe ibihano bikomeye cyane barimo rero baratabaza bikomeye abandi amagara yabo arageramiwe aho bari mu mabohero hirya nino mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho rero gutabaza Imana ndetse n'abaserukira abandi kugira ngo babafashe abashinzwe agatakazi na muntu bose bari gutabazwa kugira ngo bafashe izi ntwaza ngabo nubwo zanse kujya kugwana muri Repubulika ya Ntwaro Sange ya Kongo kujya kurwana n'umugwi M23 wa ariko ubuzima bwabo ntabwo bumeze neza nibyo rero tugiye kubabwira muri iyi nkuru mu buryo bw'idonido uko bagiye bashikiriza ababashije kugira icyo bavuga yuko amagara yabo atameze neza tubatabariza cyane reka rero mba ikadze mu buryo bw'idonido abasirikare bafunzwe bagirizwa kwanka kurwana n'umuhari M23 basaba kurekurwa abasirikare rero b'abarundi barenga 270 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana bagirizwa kwanka kurwana n'umuhari M23 basaba kurekurwa bagasubizwa ku mirimo kuko bariko bararenganwa cyane ni nyuma yaho bagirijwe icaha co gumuka abatwara mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Kongo mu kwanka kurwana n'umuhari M23 icaha bobo bahakana mu ibohero rikuru rya Rutana aba ahasanzwe hafungiwe abasirikare b'abarundi bagirizwa kwanka kurwana n'umuhari M23 muri Kongo abo basirikare barumvirijwe guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27 na 28 rusamwa ko 24 na senare ya gisirikare aho muri iryo bohero rya Rutana abo basirikare barabashijwe kucaha barerwa barebwa ko kugumuka kandi babazwa impamvu bagarutse mu Burundi kandi atampapuro n'uruhusha bari bafise rubemerera kugaruka mu gihugu. Abasirikare nabo barabajije abacamanza ba senare ya gisirikare uruhusha bari bafise mu kuja muri Congo kurwana n'umuhari M23 bakagenda batambaye umwambaro uranga igisirikare cy'u Burundi. Kuri ico kibazo ubushikiriza manza bwa gisirikare bwabishuye ko mukubarungika bakwirikije itegeko ry'ababakurira. Ikindi abasirikare bashoboye gushikiriza nuko hari abasirikare batari bake barungitswe muri Congo kurwana n'umuhari M23 kandi ariho bari bagiheza inyigisho za gisirikare kandi atanururimi rundi bazi keretse ikirundi gusa. Ibyaheza bikabagora gukorana n'abasirikare ba Congo bambaye imyambaro imwe ku rugamba ariko badashobora guhuza mu ndimi. Ikindi nuko batari bamenyereye urugamba mbere bagatangazwa nuko bisanze mwibohero batazi uko bashikanweyo. Abo basirikare bakaba basabye senare ya gisirikare kurekurwa bagasubizwa ku mirimo. Ibyo biruko mu gihe abandi basirikare batari bake bagizwe imbohe n'umuhari M23 mu gihugu cha Congo batabaza amashirahamwe mpuzamakungu ko yobafasha gusubizwa mu Burundi bakaja kuraba imiryango yabo, kuko bavuga ko leta y'u Burundi yabihakanye ikavuga ko ari abagwanyi b'umuhari Redi Tabara. Nkuko umukuru w'igihugu yabishikirije ku igenekerezo rya 2029 Kigarama umwaka wa 2024 mu ntara ya Cankuzo. Numva ko rero ni umubabaro ukomeye cyane aho abasirikare bakomeze gusaba ko bafashwa bakafashwa rwose bakarekurwa gasubira mu mirimo yabo, ariko sentare nayo yaruciye irarumira. Turekare rero tubibutse yuko mu Burundi abasirikare rero barenga 242 banse kuja gufasha ingabo za Congo kurwanya M23 barafunzwe. Ntara ya Cankuzo yavuze ko abasirikare b'igihugu biciwe banka kurwana muri Congo bakwiye guhanwa kubera baba bahemutse kwibanga biyemeje. Muri ico kiganiro Perezida Ndayishimiye yanavuze ko ari ibisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bagwa ku butaka bwa Congo barwanya M23 naho hari ababinebagura. Asigura ko baba bariko bahangana n'iterabwoba. Mu bamaze rero gusiga ubuzima muri Congo harimwo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure za CNDD-FDD. Bamwe mu babyeyi baburiye abana babo mu mezi abiri aheze muri Congo bashingiye intahe Ijwi rya Amerika. Ni inkuru rero nayo ikomeje cyane ibabaye, dore ko rwose abantu bakomeze kugenda baraburira ubuzima bwabo, baragenda ubuzima bwabo bukaburirwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, kandi bakavuga ko nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo bajye kugwanirayo. Abanzi rero kugwanirayo barababaje cyane, babayeho nabi cyane, bafunzwe nabi, bari gutabaza ngo bafashwe, dore ko ubuzima bwabo cyangwa se amagara yabo atameze neza. Naho umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ko ari bisanzwe kugira ngo abasirikare cyangwa maze babe bogwa ku butaka bwabo bwo ku gihugu cyabo cyangwa se ku kindi gihugu, kuko ari byo baba bariyemeje. Nubwo bimeze bityo rero ntabwo umutekano umeze neza habe namba. Twigeze kubabwira yuko hari inkuru ivuga yuko muri Wisakwa muri zone Cibitoke aka kanya rero ku isaha 17 n'iminota 25 abapolisi n'imbonera kure ni benshi cyane muri karitsiye Cibitoke bariko basaka imihana yo kuva kwibarabara rya 14 15 16 na 17 bafite amamotorola baguma bahambahanahana ko amakuru nta munyagihugu yemerewe gusohoka bagusanze hanze bagutegeka kwinjira mu nzu amabarabara amabaragara bayugaye gushika ubu nta uzi icyo denzirwa mugihe rero harimo urwikekwe rukomeye cyane rw'uko hari abantu bashobora kuba baje gukora ibintu bitari byiza niyo mpamvu hari ayo mabarabara yugaye kugira ngo babanze bayasake. Ndi nguro twabwira nuko hari umwami mwezi gisabo mwiza cyane rwose yakoze ibikoringa mu gihugu cy'u Burundi hakaba rero hagiye kuba imyaka irenga 171 izorangira uwo mwami mwezi gisabo ashengeye umwami rero mwezi gisabo ntiyasinye amasezerano n'abadagi ahubwo abadagi bamuciriye urubanza munumbero yo guhimbaza imyaka 171 izorangira kuwa gatatu ruheshi umwaka 2024 hasinywe amasezerano ikiganda mu ntara ya Murambya mu mwaka w'igihumbi 1903 ishirahamwe CIDCLIDE ryaratunganyije uruganda kuri uyu wa gatatu ruheshi mwaka 2024 mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kurabira hamwe igenekerezo uwitwa Bihome yagandaguriweko igihe yigura umwami mwezi gisabo ndetse n'ibyabereye ikiganda mu gihe cyo gusinya amasezerano hagati y'umwami mwezi gisabo n'abadage umwami rero mwezi gisabo yakoze ibikoringa bikomeye cyane dore ko yakoze ibitangaza ko igihugu cyacu cy'u Burundi kimukesha ko yakomeje kugenda yagura umwami rero mwezi gisabo hari amasezerano avuga yuko yoba yarasinye ariko abahanga umuhinga rwose akaba nigisha mu ishuri rikuru rya kaminuza uyu muhinga mu by'ubushakashatsi rero yitwa Aloyizi Batungwa nayo yavuze ko mu bushakashatsi bwe yakoze yaje gusanga yuko umwami mwezi gisabo nta masezerano yoba yarasinanye n'abadage ahubwo yuko abadage ari bo bayasinye bo ubwabo nyine bakama babimwitirira turabashimira rero yuko mudama kutwereka ko mudukurikirana iminsi yose buruko turungitse inkuru kuri imbonesha kure yacu nayo yanyu host and use andi makuru araza kuza kubashikaho masaha make cyane ari imbere mwakoze cyane mwe twabanye ndabakengurukiye.